lo, uwi, 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 wala lo lo lo, uwi, 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 mayo. Kawuna goya chonga pin, alemo, nyasaye kaiye, tumondi winja. Kawuna goya chonga pin, alemo, nyasaye kaiye, tumondi doka. Bende ena diri niricho maradam, emomiyo dano torumo. Bende ena diri niricho marhawa, emomiyo watho warumo. Toka ena diri kaka wayangoni, baba kiwinywa. Mondo iywe piwenge wa Jehova, sama wayuwa gikuyo. Kaoke ena diri Jehova jire, nisi muweza yote, iye mondi nyiswa, gima omiyo wato warumo epini. Dano to, nikachiricho ma adamgi awano timo eden. Jachen Lucifer, no wondogi, manegi chamo leme chunyi puodono. Tomano kaka warumo, tomano kaka dano to. Tomano kaka wede tho, oh, tomano kako siepe tho, oh, dano tho, nikachiricho ma adamgi awano timo eden. Jachin Lucifer, no wundogi, manegi chamo leme chunyi puodono. Tomano kaka warumo, oh, tomano kaka dano tho, oh, tomano kaka wede tho, oh, tomano kako siepe tho. Mayo kare ango mamio. Iga ka iga wede nyaka wewa kendo ang'o momiyo dwe ka dwe osiepe nyaka wewa kendo ang'o momiyo pile ka pile giwewa makata oriti kare ang'o momiyo iga ka iga wede nyaka wewa kendo ang'o momiyo dwe ka dwe osiepe nyaka wewa Moro ni tuo, moro ni juok, moro ni masira marara. Odhi godo, gima ang'eyo, ni chieng' moro tho, imbe ibiro tho. Gima ang'eyo, ni chieng' moro tho, wabiro go ni siboi. Ni tho, ere berni, to tho, ere litni, tho, ere berni. Tho bende biro tho, gima ang'eyo, ni chieng' moro tho, inbe ibiro tho. Gima ang'eyo, ni chieng' moro tho, wabiro go ni siboi. Ni tho ere berni, to tho ere litni, tho ere berni, tho bende biro tho. Kikwamengi kuyo kata matin Ni en mana nindo wabiro romo kendo Chinoka Yesu duogo eboche polo Jogo duto manotho gibiro chiel Jomanotho kuom Yesu eno dhikode Tomanotho ericho beno wang Tokikwamengi kuyo kata matin Ni en mana nindo wabiro romo kendo Chinoka Yesu duogo eboche polo Jogo duto manotho gibiro chiel Jomanotho kuom Yesu eno dhikode Jomanotho ericho beno wang Walosuru kindwa ginyasaye Kapod wangima epinka Los kindi ginyasaye Kapod ingima epinka Onega los kinda ginyasaye Kapod angima epinka Nikech chieng mora mora anyalo nindo
to ber ka nindo kuom jawar nikech chieng mora mora inyalo nindo to ber ka nindo kuom jawar nikech chieng mora mora wanyalo nindo to ber ka wanindo kuom jawar walosuru kindwa gi nyasaye kapod wangima e piny ka los kindi gi nyasaye kapod ingima e piny ka onega los kinda gi nyasaye kapod angima e piny ka nikech chieng mora mora wanyalo nindo to ber ka wanindo kuom nyasaye.